Sizawufunda ngokudibanisa nokuphinde sohlule amaqhezu. Masike siqale senze imizekelo. Sizawenza imizekelo emininzi enzele uba uzayibona le nto ukuba yenziwa njani ukudibanisa okanye ukususa amaqhezu. Masithi ndinikwa u-1 over 4 kuthiwa mandimdibanise nomnye u-1 over 4. Mandikhe ndikubonise ibisebenza njani le nto. Uba mhlawumbi bendinephayi esikiweyo yangamaqhezu amayi-4. U-1 over 4 lo, ithi ndizamfaka apha. U-1 over 4 apha kule phayi lam, leli qhezu liyi-1. Uyabona uba amaqhezu ayi-4 kodwa ndifuna eliyi-1. Nalo wesibini u-1 over 4 uzawuba lelinye iqhezu apha kule phayi yam. Nayo ndizanali eli qhezu lesibini elingu-1 over 4. Uyabona ke ngokuba o-1 over 4 bam babini apha kule phayi yam. Ndityhe o-1 over 4 ababini kule phayi yam. Ithetha uba ke ngoku uba nditye o-1 over 4 ababini kwiphayi yam, nditye kangakanani kwiphayi yam ukuphelela. U-1 over 4 xa ndimdibanisa nomnye u-1 over 4, uyabona uba inani lethu elingezantsi ayafana. Ndizawudibanisa la angaphezulu ndifumane u-2 over 4. Ithetha uba nditye amaqhezu amabini kumaqhezu amayi-4. U-2 over 4 uyafana no-1 over 2 uyalingana. Uyabona ke ngoku le nto ibithetha ukuthini. U-1 over 4 xa umdibanisa nomnye u-1 over 4, ngoba uye ujonge inani eli lingezantsi uba ayafana na. Ukuba ayafana amanani wakho angezantsi, impendulo yakho izaba nelinani lingezantsi elifanayo, ubese udibanisa la manani angaphezulu. Uyabona ke ngoku apha bendino-4 apha ngezantsi, impendulo yam ino-4. Ngentla bendino-1, ku-1 ndamdibanisa nomnye u-1 ndafumana u-2. Yile nto impendulo yam ingu-2 over 4 ofanayo no-1 over 2. Masenze omnye umzekelo. Uba kunikwa u-2 over 5 kuthiwa mdibanise no-1 over 5. Kuyafana nakulo mbuzo wokuqala, ngoba amanani wam angezantsi uyawabona uba ayafana. Ithetha uba impendulo yam izawuba nenani elingezantsi elingu-5. Ngoba nalapha kumbuzo wam ndizawudibanisa ke ngoku amanani la angaphezulu, u-2 ndimdibanise no-1, impendulo yam izawuba ngu-3 over 5. Ndibe ke ngoku ndigqibile, ndiyiphendulile lo umbuzo. Masenze omnye umzekelo. Uba ndino-3 over 7, kuthiwa mandisuse u-2 over 7, impendulo yam izawuba ngu-1 over 7, ngoba into endiyenzayo kukuthatha la manani angaphezulu ndithathe u-3 ndisuse kuye u-2, ngoba amanani wam angezantsi ayafana kula maqhezu omabini. Le nto ithetha uba ndizawuthatha nje la amanani angaphezulu ndiwususe kuwo, ngoba inani elingezantsi liyafana, akukho nto endiyenzayo kulo. Ke ngoku ke masikhe senze omnye umzekelo mhlawumbi apho uzawubona ukuba kuthiwani xa inani elingezantsi lingazufana. Ithi ke ndenze omnye umbuzo. Masithi ke ngoku apha unikwa u-1 over 4, kuthiwa u-1 over 4 lo umdibanise no-1 over 2. Masikhe ke ngoku siphinde sizobe enye iphayi enzele uba uzawuqala uyibone le nto uba isebenza njani. Nantsi iphayi yam ndizayohlula ibe ngamaqhezu ayi-4. U-1 over 4 lo nanku uleli qhezu linye apha. Ke ngoku u-1 over 2 yena apha kule phayi yam uzawuba njani? Ufuneka abe licala lonke le phayi. Nali eli cala ndizawuli ndizawulibhala lonke uba ulibone nali icala lephayi nalo ndiyalitya xa sendigqibile ukutya u-1/4 wephayi yam. Ngowuye ufuna ukubona uba ndityeyi kangakanani kule phayi yam. Le ndlela ungayicinga ngayo lo 1/2 uyaphinda umbona uba uyafana nokuba ngu-2/4 ngoba la maqhezu am ayi-4 ndithathe amabini xa kuthiwa ndithatha u-1/2 ndithatha u-2/4 uyafana u-1/2 no-2/4 u-1/4 xa umdibanisa no-2/4 kuyafana nokuthi ngu-1/4 umdibanisa no-2/4. Into endiyenzileyo apha ku-1/2 ukuze atshintshe abe ngulaa 2/4 ndithathe ndaphindaphinda inani elingaphezulu nelinani elingezantsi ngo-2 omabini enzele uba ndingazuyitshintsha eli qhezu lam uba litshintshe libe likhulu okanye libe lincinci. Lizawufana ngoba uba into endiyenzileyo kwinani elingezantsi kufuneka ndiyenzile nakwinani elingaphezulu. Nantsi ndizayibhala apha, nanku u-1/2 wam ndimphindaphinda ngu-1 kuyafana nokuthi ngu-1/2 ndimphindaphinde ngoba u-1 uyafana nokuthi ngu-2/2. So ndithatha u-1/2 wam ndimphindaphinde ngo-2/2 uzawundinika u-2/4. Uyayibona uba yile nto endiyifumeneyo enzeka uba amanani am angezantsi kumaqhezu omabini ezofana. Xa seyifana ke ngoku la manani am angezantsi kumaqhezu wam omabini sendinokwazi ukudibanisa la manani angaphezulu ndizawufumana impendulo yam engu-3/4. Ithetha uba ndityye u-1/4 kule phayi yam ndaphinde ndatya u-1/2 ndityye u-3/4 wephayi. Masikhe ke ngoku siphinde senze omnye umzekelo. Ndifuna ukwenza imizekelo emininzi enze uba uzayibona uba isebenza njani into yokudibanisa nokususa i-fractions okanye amaqhezu. U-1/2 kuthiwa umdibanise no-1/3. Ngoku uyabona uba apha la manani am angezantsi akafani. Ndino-2 apha kulena, ndino-3 apha kulena iqhezu. Ngoku into endifuna ukuyenza kukufumana inani endikwazilo ukulohlula ngo-2 ndiphinde ndikwazi nokulohlula ngo-3. Eli nani ke ndizawulithatha kuthiwa yi-least common multiple xa libizwa. Eli nani ke ndisolifumana lilo endizalisebenzisa ndizitshintshe zombini la maqhezu ndiwenze abe nelo nani apho ngezantsi. Ngoku eli nani lingubani umthetho walo? Eli nani ke endikwaziyo ukulohlula ngo-2 nokulohlula ngo-3 ngu-6. Ndizawutshintsha ke ngowamaqhezu wam omabini ndiwenze inani elingezantsi libe ngu-6. U-1/2 xa ndimtshintsha abe nenani elingezantsi elingu-6 ndimtshintsha njani? Into efuneka ndiyazi yinto yoba laa 2 ukuze ndimenze u-2 abe ngu-6 funeka ndimphindaphinde kayi-3. Ithetha uba le nto xa ndiphindaphinde laa 2 kayi-3 neli nani elingaphezulu funeke ndiliphindaphinde kayi-3 ndizawufumana u-3/6. U-1/3 yena ndimphindaphinda ngo-2 inani elingephezulu nelingezantsi ndizawufumana u-2/6. Uyafana u-1/2 no-3/6. U-1/3 yena uyafana no-2/6. La maqhezu akandiwatshintshanga xa ndiwabhala apha ngezantsi qha ndiwabhale ngamanye amanani. Ke ngoba amanani amangezantsi ayafana sendinokwazi ukudibanisa amaqhezu wam ndizawufumana u-5/6. Impendulo yam ke ngokuleyo le ngoba amanani angezantsi wam ebefana. Masikhe ke ngoku senze omnye umzekelo. Masithi ndino-1/2 kuthiwa mandisuse kuye u-1/3. Kuyafana ke nokuthi ngu-3/6 ndisusa u-2/6. impendulo yam izaba ngu-1 over 6. Ngoba amanani amangezantsi ayafana, ndisusa nje phanga phezulu ndithi ngu-3, ndisuse u-2, ndifumane u-1. Ungaphinde uba ke mhlawumbi awuyiqondi kakuhle le nto, ungaphinde uyibukele lo mboniso enze uba uzawude uyiqonde uba isebenza njani. Ithi ke ndenze futhi omnye umzekelo kodwa. Uba kuthiwa u-1 over 10 ndisuse kuye u-1. Ke ngoku uyambona lo 1 uba linani elipheleleyo akaloqhezu, kodwa ndiyakwazi ukumtshintsha abe liqhezu ngokuthi ndino-1 over 10 ndizawususa kuye u-10 over 10. Ngoba u-10 over 10 uyafana no-1, bayalingana. U-1 over 10 xa ndisusa kuye u-10 over 10 ndizawuba no-1 minus 10 ongaphezulu, inani elingezantsi lam alizutshintsha lizawuhlala lingula-10. U-1 xa ndisusa kuye u-10 ndifumana u-negative 9, inani elingezantsi lizawuba ngu-10. Impendulo yam ngu-negative 9 over 10 apha. Masenze ke ngoku umzekelo owokugqibela mhlawumbi. Ndiyacinga uba ixesha lam liyaphela ngoku. Uba ndino-negative 1 over 9 kuthiwa mandisuse kuye u-1 over 4. Ndizawufuna ke ngoku eli nani endikwazile ukulohlula ngo-9 no-4 elona lincinci, yi-least common multiple yam, ukuze ndiyenze ibe linani elingezantsi elingu-36. U-9 ukuze abe ngu-36 umphindaphinda kayi-4. Ithetha uba ke ngoku kufune ndiphindephinde nenani lam eliya lingaphezulu. Nalo ngo-4 ndizawufumana u-negative 4. Ke ngoku xa sendifuna ukutshintsha no-1 over 4 lo wam ndimenze inani iqhezu apho lino-36 ngezantsi, u-4 ukuye ndiye ku-9, u-36 fune ndimphindaphinde kayi-9. Ithetha uba ke ngoku loo nto nenani lam elingaphezulu eliya lingu-1 ndizaliphindaphinda ngu-9 ndifumane u-9 over 36. Impendulo yam izawuba ngu-negative 4 minus 9 okanye ngu-negative 4 ususe u-9 ngaphezulu ngezantsi ndino-36. Impendulo yam ngu-negative 13 ngaphezu kwa-36. Ke ngoku ke yile nto iphelile ixesha lam, kodwa ndiyathemba uba uyayibona uba yenziwa njani into yokususa nokudibanisa amaqhezu.